ukufa kufika ngesikhathi ongasilindele ngaleso sikhathi sobunzima uyamdinga umduduzi weqiniso lowo iPrince Life ngepolisa yodwa ka 85 rand ingakhava wena namalungu omndeni wakho ayisikhombisa senza isiqiniseko sokuthi wena nomndeni wakho nifihlwa ngesizotha siyatholakala kwaZulu Natal eMpumalanga naseGauteng Prince Life sivumele sikududuze